ko piamu e wonfimfim mantam mu Assin Praso na re wosama abeto dwane se kam ye nu anyankwanhia ama enipa besu du ba ko de bebia woda no enye kra
Ahyɛn mmienu anyankwanhyia ama sesei enipa dubaako ɛna afamu eprepra na ɔna wɔde w'ani ehu saa kwanhyia yi atwam a na ɛyɛ ɛhyɛn a ne namba ɛyɛ AC85618 na wɔde akwantufoɔ ɛkɔ ɔboase ɛne ɛhyɛn a ɔno nso ɛnamba ɛyɛ AC207619 ɛkɔhyia mu ɛwɔ asimfusu kwan so wɔabra kaa ne namba no ɛyɛ AC207619 no ɛyɛ n'adwene sɛ ɔyi afa kaa bi ho a fofie antoata wɔne ɛhyɛn a ɛde akwantufoɔ ɛkɔ ɔboase no ɛhyia yɛ asesei enipa du baako deɛ wafa mu ɛprepra wɔkyerɛ mu a saa nipa du baako a wɔaprepra ɛwɔ nkwanhyia yi mu yi wɔde emu nnum akɔto Saint Francis Xavier ayaresabea ɛwɔ asimfusu wɔde ɛnan akɔto kɔmfanɔkye ayaresabea ɛna afei wɔn a wɔaka no wɔde ɔmo akɔto Cape Coast ayaresabea
Asem no arwa hopa nso yamane boni afreda mo na ni disansem yachi o wahoma no so ye ne no entwetwe nkomo afreda mo memo akwa baba adom tv kase ye so Alfred o timi nka memo akwa ba
me there was me jusu ni ba
se si aye kase ye nipa du ba ku ya wo prepare ye sen na akwa kosi e
me ne ba me jusu
Sesia ya kasa inipa duba aku insani na aku akusie.
Uwe, sadi report unu esitie na edika ya tiefu edika ya tienu. Enura ane siye wa Assin Praso na sada na ufi umfu ninu. Womwa epraya ni mwa dinpa, nipa duba aku anye kwa mwa sebono. Diyana ane diye dinpa ya akwadaro no, wenye mfie bese miyunuho na usi ubiso. Aha, ana atuwe nchema etisa isiye. So ane diye ni nitilimu paye pa, nti na ane diye ni very critical. Nti nura, omu duomu nina, da ane mpe duba aku anye kano. Omo de emu and son ni di kan ba Assin Praso St Francis Hospital ena emu and nine so ekọ eye Assin Praso na ni nyina chiri no omo hwe en said the situation ye critical and Assin Praso for omo de ba aye no omo e refer emu bi mienu ekukuma so ma na omo de ne critical pa no tan so ena omo de bi so ekọ creep say omo kwa kwọhwe ma no say en kra ya chiri no say omo guswara e ja ya hwe odu e bi mu de ne mu odin de nanso ni nyina emu no omo wo so a omo eji ayarhwe Tansu no mo de na enhye denya critical pa no de me kai nipa ba ko no de na akwada na me chese we pra pa no na osi nipa ba ko so bro no penyin de ne de no na enhye denya critical nto no na sezi ote ote ya fo no ho a we de wo hwe no enti se ye chiri mo na se no de si ye no nipa du ba ko pra no so fa obi enye nfim be se na wo pra no do do no de na no ode pa nti omo da so a wo ayasabia wo mo eji ayefe nti na wo gusa so fa na kwenchia na odi de na so obi antimi fa mu wi a
na ye hye en kwenchia yi si ye yi matimi ehu o mabusuafo bi abusuafo bi aba abeda o mo ho adi kwenchia yi si ye abusuafo bi aba abeda o mo ho adi ana o mabusuafo ni bi aba
akwenchia ni si ye ni de sele na meka no na akwa e chance impossible mo bi si akwentinkinti abusuafo na abusuafo nye eni ho de na so so ebra o mo ba hospital na special o mo ana ye de o mo etu kwan akọ kripus ni kumase ni ade no so like drivers na na wo mo nyina ade na critical pa no so na buziafo no ho then so mo na ho for drivers a o mo so e twem e beto akwenhia no so no wo mo ejijina mu ba ya sabia ho ma e birimu kura atumi frefre o mo buziafo enti driver ni ana o twi ka ni fi obo ase but on the na critical pa ho de na o dey you no so initial ambulance ni mu no ono no mo di kan frere abusiafo wo and crying as e say o mo hia ambulance ni and now for work a cry any moon or modern air conto so far no a busino minion or mobusian for about the bacumian movie or mobusian for tea or mobile and now almost mobusian funny hand of stock yarra fair air coromusia or by a sabia domocon to the real mission of war woman.
Yeah, that's a papa. Alfred Amo, yes, sir, and send me a baby, should be a yam faber dye and I am marsh of one so as soon empty. A reho yesra dawa fo se sa afimu so mu kashan ya wo mo nto mo bo asifise nipa nkwa e na ekura wo mo yeah.